nisikilize. Siku njema ikijiri watambue niliamua ni watangulize. Tageuka mabanga fresh mtulize. Kusanya kusanya mazaga fresh muulize.